Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ehdina